Zishumi nesikhombisa izikole ezingavulwanga eMkhambathini KwaZulu Natal. Lokhu kuza ngemuva kokuthi amanye amalungu omphakathi angagculisekile ngezinto eziphathelene nalomphakathi, evale amasango alezikole, asabisa ngokuthi ngeke kuqhubeke ukufunda. Sekunesikhathi isimo simanzonzo kulomphakathi, nangesikhathi sokuvota kwaba nezihibe. Ukuthola kabanzi ke sixhumana nowengamele ezemfundo KwaZulu Natal, uKwazi Mshengu. Mshengu, awusichazele ukuthi ngabe bakhona ondangani noma umphakathi yini lo okhala ngayo?
KwaZulu Natal ziyishumi nesikhombisa ezikole ezingavulwanga, kepha endaweni yakwaNyavu under uMkhambathini ziyishumi nine, kusho ukuthi 11 wey'kole ezingavulanga. Inkinga lapha ekhona emphakathini kunokubangwa kobukhosi nawo osekugcina kuspila over noma kuthelela zonke iy'nhlaka ezikhona emphakathini. Ukuvalwa kwey'kole-ke kube nama-notices emasangweni okuthi othisha omkhulu bangayivula iziy'kole, ngoba uma beyingayivula babeke bayivula bazoyibona ukuthi bafana nobani, bafuna ukuthi iy'kole zingavulwa kuze kube undunankulu uyabuya uzolungisa udaba lobukhosi. So isimo esibhekene nasemkhambathini akulona ukuthi inkinga ye-department, kepha isimo yokubanga kobukhosi okukhona endaweni.
Njengoba iy'kole ivulwe namhlanje kulindele ukuthi kuqale ukufunda nokufundisa, manje zizovulwa nini lezi y'kole ngoba abafundi batholakala bebambezeleka?
Kusasa siyayivula iy'kole zonke zo-11 kusukela izolo nanamhlanje usuku lonke besisebenzisana nengalo yomthetho nezokuphepha iy'nhlaka ey'ningi zahulumeni ukuqinisekisa ukuthi kunozinzo nanokuthi abantwana nothisha baphephile. Kanjalo futhi nondunankulu usiqala uhlelo lokuthi axhumane ney'nhlaka ezahlukene emphakathini ukuzama ukulungisa lolu daba. Ngiyazi nje ukuthi kusasa kunelinye uhlangothi azobe ehlangene nalo ukulungisa lolu daba. So njengohulumeni wakwaZulu Natal sibhekele impela lolu daba lwakuleya ndawo ukuthi luxazululeke ngokukhulu ukushesha ukuze zingaphazamiseki iy'kole. Kepha umyalezo wethu ukuthi bonke othisha nabantwana kusasa bavuke bay'koleni ngoba kuphephile ukuthi bahambe bayenje bay'koleni. Amaphoyisa azobe khona zokuqinisekisa ukuphepha kwabo.
Njengoba iy'kole ivuliwe namhlanje kubonakele iy'ngane ey'phume ngobuningi ziye esikoleni, ingabe nawe ubuyingxenye noma sikhona iy'kole obuyivakashele njengoba kuvula iy'kole, ubese uyasichazela noma uchazele iNingizimu Afrika ukuthi kuhambe kanjani ukuvulwa kwey'kole namhlanje, kakhulukazi esifundazweni KwaZulu Natal?
Sithokozele kakhulu ngokuthi uhlelo lwethu lokuvula iy'kole KwaZulu Natal luhambe kahle nangendlela ebesiyiplane ngayo. Yebo, kukhona iy'kole engizivakashelile endaweni yaseMgungundlu. KwaZulu Natal sineyikole ezibalelwa ku-6,000 and ziwu-17 kuphela iy'kole ezingavulanga, njengoba ngisho lezi ziwu-11 zasemkhambathini, bese kuba eziwu-6 endaweni yase-Ladysmith. Lezo sizivulanga-ke ngenxa yey'khukhula nendawo ekhona ngezandawo zase-Ladysmith ezenza ukuthi iy'kole zethu kungafinyeleleki kuzona. So besingafuni ukuthi othisha babe sengcupheni nabantwana ukuthi bazame ukweqa imvula enamabriji angaphansi kwamanzi angabonakali, bagcine sebemuka nabo. So sasesikuzoyidileya ukuvula kwalezo y'kole kuze kube amanzi ayehla, bakwazi ukuthola indlela yokuy'koleni. Kepha sigculiseke kakhulu ngokuvula kwey'kole zethu KwaZulu Natal.
Sibonge kakhulu Mhlonishwa, kuhlale kuyintokozo njalo ukukhuluma nawe.
Kubonga thina mfowethu.
Lo-ke mbukeli uKwazi Mshengu, owengamele ezemfundo esifundazweni KwaZulu Natal.